Hallelujah. Hallelujah. Uyalalela Jesu, uyalalela. Aw aphendule. Uyalalela. 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 Aphendule. Uyalalela. Uyalalela.
Oh, Ngiyakushaya ngisesidinga kuye mental.